Ready, study, go!
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12
13 13 14 14
15 15 16 16
17 17
18 18
19 19
20
Happy learning!